Igenekerezo rya mbere Kigarama uko umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya SIDA. Uguhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya SIDA na kajyo keza ko gusubira kwibukanya urugamba rwo kugwanya SIDA mu ntumbero yo gufata ingingo zose zishoboka kugira umugera wa SIDA uranduranwe n'imizi twongere dufate mu mugongo amaze kwandura. Icivugo cahariwe umunsi mpuzamakungu wo kugwanya umugera wa SIDA uyu mwaka ni duharanire gutunganirizwa kumwe mu bikorwa byo kugwanya umugera wa SIDA. Ico civugo kiduhamagarira twese hamwe atanu mwavuyemwo gushira habona ibikorwa byafashije mu kugwanya umugera wa SIDA kandi bifasha kugira ikumirwa rihagarare kubagendana umugera wa SIDA. Uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi wo kugwanya SIDA uva mu mwaka w'2018 gushika muri 2022 wafashije gushikira ibitari bike tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije. Aha twabamenyesha ku Burundi buzi imbere mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati vyashikiri ihangiro rya 90% inshuro zitatu. Ibiharuro byavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi wo kugwanya SIDA vyerekanye ko ibice 90% vy'abagenda no mugira wa SIDA bipimishije kandi baziko banduye muri abo ibice 90% bari ku miti ipfufahaza. Muri aba bari ku miti nabo ibice 90% bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo. Iyi ntambwe yo kurata twayishitse ko kubera ingufu za leta intererano ya nyine icubahiro umutambukanyi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu mu kugwanya SIDA abakozi bo kwa muganga abaremesha kiyago amashira hamwe abamenyesha mana abamenyesha makuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagenda n'umugera wa SIDA ku bikorwa bidasanzwe barangura muri ugo rugamba. Turashima kandi abasanzwe bafasha igihugu mu bikorwa by'iterambere bo batigira badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kugwanya SIDA. Ikigega mpuzamakungu Fond Mondial ishirahamwe PEPFAR ya USAID ishirahamwe mpuzamakungu OMS ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FINWAP. Turashimira kandi igisata ONUSIDA kukuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa byo kugwanya umugera wa SIDA. Ngaha mu gihugu cacu umunsi mpuzamakungu hari kugwanya SIDA uzohimbazwa ku igenekerezo rya 8 Kigarama uyu mwaka w'2022 ku kibuga c'inkino ingoma ku mugwa mukuru wa politike Gitega.